Before.
Man says, you do not eat Allah. MashaAllah, MashaAllah, Alhamdulillah, MashaAllah. Godiya yake, godiya yake da abin alkhairi, godiya yake, godiya yake. Ya biya shi kudin izuba aikin Allah.